wataka nini? Hey, wataka nini?
Wala akufanie.
Wataka nini wewe? Wataka nini? Hey, wataka nini?
Wala akutende.
Wataka nini wewe? Wataka nini? Hey, wataka nini?
Wala akufanie.
Wataka nini wewe? Wataka nini?
Keep me.